I don't know why I'm called Shark Kid. Maybe it's because I like sharks.
Awesome.
He's my favorite.
They're supposed to put out. They're supposed to save them.
I don't think they can see it.
They still can see it.
They still can't see it. They can see it.
Da 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 da